Zina langa ndine Shafi Entamba. Marumwa anza tuoso kira nchido kuna kuzam television. Tukufu nina nilonse Ramadhan iyo pambana.
Zaid Amir Hassan, Ramadhan Karim.